Now that I've eaten my cabbage, I hope you will subscribe to the show. You can subscribe, man. And you share a video unemployed. So share. Hey. And you know, I'm afraid to answer this UIF story. I'm afraid to corruption. I'm afraid to say corruption in South Africa. Just like these morons. Eh? Look at them. Ba use our president's name foundation ka gore scammer ba re scammer batho ba re bana le relief funds applications rona ra apply mo le re tsenya le di information tsa rona mo le ka nti ba lwetsa ba lo bula di account tsa di sales house ba re tsotsa ka mabitso a rona mo le so o se ka bana ka go blella ne ke go blelletse akere ya sense story ba fetho a re bueng ka sona ne se ke bana tshaba akere we say it like it is politicians to COVID-19. La itse gore ke bona ba leng gore ba dira di million mo. Ba berekisa rona this comrade di nyane. Ba pusha eng business ka rona. Ke bona ba rekisang di mask, ke bona ba rekisang di PPE. Rona re tsa bokae? Ha re tse nix. Go neng ke matha ba fetontse ke re mask N95 ke kenya 1 rand commission. Ke re okay KN95 ke tla kenya 50 cent commission. Dimilioni di kae? Until today, akena dimilioni ba fete. Akena ke broke. Wa bona lo suti ya ke ya khale ke zamile. Now tell me, lona bana gana gore ke bua maka. Hey, small comrades, tell me if there's any one of you guys who has made those millions to kopa please o phagamise letsogo. Phagamise letsogo go bona, eh? Ah bye. Yes, Mr. Ibu. All right. Nothing. Comrade, you need revolutionary minds now.